but tibachite recruit mu mande tonse tikaenda chintangombe tikavotere socialist party na John
ubu buteko mwabapo efyo bayishi bafie elo bebu kishati kuli abantu konse nga kwaba ma by election opo mwavotera 2021 bali talaba bwela ko kuno uyu mwaiche uwa kwa tomi ope misepela ama vote yenu mfile mwachita protect baleba apa pende bala isana mama ministers bala ingeta mwachone shita bala inga sendene fyo bala leta development ya woyisa muku shita ama vote e development baku watafe because bali chwa tukwika tabanu pamezo sendeni patipaku ya muku vote kabini mbubo mfile chishinka mweba
Comrade President, it is now time for the people to hear from you. We are calling upon you to address the people.
Abali mo tu chito lelo, imi kali le yavo, tai chingishu. Chimochi nena bali abashile bomba. Tefyo veka na mchawishu. Jinshi chilele nga fionsevi. Ushenni leso letere chipoe muno. Lesa ali tutemwa. Tafu atitule chula. Ichile inga tutuchule lelo mitekere. Nga tatuchinche mitekere iya chalo chino. Ubupi no vuta wakakwe. Kabwe tuleka viro kumona prosperity. Te akamoneke kabwe.